Shiva Shambho, Aswari Ho. Ho, Shambho, Shiva Shambho, Aswari Ho. Ho, Shambho, Shiva Shambho, Aswari Ho. Ho, Shambho, Shiva Shambho, Aswari Ho.
Shiva Shambho, Swayambho. Oh, Shambho, Shiva Shambho, Swayambho.